ngesikhathi lapho itekisi isigcwele nswi. Kodwa umshayele lokhethi,
hey man, four masihlalisane.
Sorry ngani yami, sorry. Ngicela ungiphathele lokhu wendodakazi, nalokhu. Zafa ukushisa.
Yisikhathi sokuzama inhlanhla yakho. Ngenela iCadbury Raise the Bar Competition. Ungahle ube yilo muntu onenhlanhla owina isigidi sonke samarandi. Tenga noma imuphi ushokoledi wakho Cadbury onalo mncintiswano. Udayele *120*8826#. Ugcine islip sakho sasethilini. Kukhona nemiklomelo yeviki neviki yemali, ye-airtime nedata okufanele iwinwe. I-SMS ngu-20 cent, imizuzwana ngu-20. Kunemibandela.